station. Uganga na commandancy. 9mm. Correct na kampela di delight. Uganga na mchana wa station. Correct na kampela di mercy. Shesa, 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 shesa.
Katalia.
Shawena.
Katalia.
Shesa, shesa,
Tuesday kid. Awa gege zukshia deswele. Kash.